twashaka kubamenyesha yuko igisata cy'ipampa mu Burundi kiri mu kiringo cyo kunagurwa kuko ari igisata cyasinzikaye cyane tugereranije n'ibindi bitegwa njabuka amazi mu Burundi. Iryo nagurwa rero ry'igisata cy'ipampa mu Burundi ryatanguranye n'iyemezwa muri leta ry'igitabo gihukuriyemo imigambi yo kunagura igisata cy'ipampa. Icyo gitabo cy'imigambi kikaba cyitwa mu Faransa Stratégie nationale de redynamisation de la filière coton textile habillement du Burundi pour la période de 2019 à 2027. Muri icyo gitabo rero ihangiro nyamukuru ni ukugira Ishirahamwe COGERCO rishobore kuronka umwimbu ushika ku matoni 12,000. Aho ni mu ntumbero yo gukwiza ipampa rikenewe n'ihinguriro ryo mu gihugu rikora impuzu kugira umusesekara uheze ushobore gushogwa. Inyuma y'iyo yemezwa y'icyo gitabo haciye haba ishyirwaho ry'umugwi w'igihugu wo gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'icyo gitabo, icyo bise komite de pilotage, ikaba itwagwa n'userukira ibiro by'umukuru w'igihugu. Rero muti iyi kampanye isizeni 2022 2023 ati yagenze gute? Twari twiteze kurimira ku mahegitari angana 3,500 tukitega yuko twari kuronka umwimbu ungana amatoni 1,800 ariko rero kubera ingorane zimwe zimwe zagiye zishika aha twovuga nk'umwuzurira wabaye aho dufise imirima hakojere ku ifise imirima mu Gatumba cyanye muri Mutimbuzi aho twita Kigaramango kubera uburyo buke haba kuri COGERCO cyanye ku barimyi bwatumye bidakunda yuko haboneka ifumbire cyanye kubera abarimyi aho wasanga hariho abadakurikiza neza ubuhinga beretswe n'abafundi, ibyo byose byaratumye tudashobora gushika neza ku mahangiro aho twaciye dushika ku mahegitari ashika 3,100 aho rero twiteze yuko tuzohava turonka umwimbu ushika amatoni 1,500. Ntitwovuga yuko hariho kinini ya gose cyagabanutse kuze twiteze kuno mwaka tuze dutegekanya rero naho turategekanya iyi sizene igiye kuza ya 2023 ishyira 2024 turategekanya kuzorima ku boro y'inganire gushyika amahitari 5,500 aho twiteze yuko tuzoca dushyika ku mwimbu ungana amatoni 3,000. Ibyo dutegekanya gukora kugira dushobore gushika kwayo mahangira agiye kuza canke dushobore kubandanya neza ishyirwa mu ngiro rya wa mugambi harimo ibyo kugira ibyigwa bijyanye no kuvomera imirima. Ibi bizoheza bidufashe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryama ryadutwaye umwimbu utari muke mbere novuga kira mwaka. Hama tuzobandanya ibyo kurondera cyangwa korohereza abashobora kuzana imitahe mu gisata cy'ipampa kugira hashobore kuboneka uburyo bwo kuzamura iki gisata cy'ipampa.